Holy Ghost has also been down the line. Oh, you are the kid is so much to not be good. The other is not even a good. Come, manifest your power. Come and manifest your power. For you to glorify your people. Hour of miracle has come.
This is the hour of breakthrough.
Manifest your power.
This is the hour of healing.
I release your anointing for healing. I release your anointing for breakthrough. Holy Ghost, we need you. Gentle soul, we need you. Beautiful day, come down and manifest your power.
Yellow. A web one is William Ebekarekacho. William Ebekarekacho. According to the scripture, all God was in Samson. Samson remembered the glory of God and the omnipotence of God. He did not forsake the mercy of God. In Psalm 103, our God is a compassionate God. The moment he realized that he has messed himself up, the moment he has realized that he had battered his anointed, he sought for help from Zion and he prayed, Father, let the power you gave me before come back again. Father, I know that I've sinned against you. The scripture says, Samson prayed. And the scripture says, yes. They got out his two eyes. Obulone police. They blinded him. Where you honest, you see, because he can go gentle na pillar. Come, mpikwa sake banwa. For me to perform very well. You say that I should perform. No problem. I will perform. I will perform. Just take me to the pillar so that I can lean and give you good performance. And they took him. That time, the power had already returned. Samson said, now you Philistine. Mununu ka ngota ta. Mbawa. Koto kwa salaka na pila. Pila sini nede no ha tempo. The asana nede balu. 3,000. Kili we ma udi nu zo abu ne mudo Samson. More than 3,000 men. Excluding the children. Opa pila ka. Awa. Pila ni neji tempo lawa. We ba jisye. Of course, after the whole thing, he died with his enemy. Just as he has prayed. Samson prayed, let me die with my enemies. Mighty man Samson. Mighty man Samson. The point of emphasis is what? Samson did not forsake the glory of God. Child of God, the word of God say, Hosea chapter 6 verse 1. Now let us go back to Jesus. Let us go back to the Lord. He has stricken us because of our sin, but he will bandage our wound. After 3 days, he will revive us so that you will be worthy to stand in his presence. You have sinned against God. This time around, in this season of Lent, is a special season for you to go through yourself, to go into yourself. And meditate about that glorious journey that fetched us salvation. It is time for you to discover the power in the cross. It is time for you to remember the cross of salvation, where our salvation emanated. Onye meri n'elu osisi bụ onye meri n'elu osisi. Oh, preface na agu. Mana kamas exaltation of the cross. Onye meri n'elu osisi bụ onye meri n'elu osisi. Jesu mere anyị ebere.
Jesu mere anyị aka.
Jikọrọ nwanne gị, kedu ife ọjọọ Jesu mee? O ife ọjọọ na ọ nwụrụ gị ọnwụ. O mee ife ọjọọ na ọ gbara gị ọtọ. Ki wee yile akwa. Let us go back to the cross. Ebe nzọpụta anyị bidoro. E nwere nkwa Chineke kwere maka adịm nsọ. Our foundation is holiness. Leviticus 11:44-45, the scripture says, "Be holy, for I, your God, is holy." In this month of Trinity, I pray that the Trinitarian power will guide this message. And as you are hearing it, let it yield a fresh water, a new resurrection that will carry you throughout the rest of your life as a child of God. Not only this year, not only this month, but I mean what? Throughout the year 2015. It is time for us to go back to Jesus. You don't need to leave any stone unturned in your life as a child of God. You have an identity. Our identity is Jesus Christ. Christ Jesus in Colossians 1:13 has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of light. We are called to live as sons and daughters of light. Open your Bible. Joel chapter 2 from verse 12. All have sinned and fallen short of God's glory. It is time for you to acknowledge your sin and say no more. And say, Father, I am sorry. No more. I am not going back to that sin again. The oracle of Joel says in Joel chapter 2, verse 12 following, "Even now, declares the Lord, return to me with all your heart." Touch your neighbor and say, "Neighbor, let us return to Jesus.
Let us return to Jesus.
With fasting and the weeping and the mourning." With fasting and the weeping and the mourning. With fasting, weeping and the mourning. Rend your heart and not your garment. Rend your heart and not your garment. You are called as nobles. We are called as nobles. And to inherit with noble blessing for a noble inheritance. The cross is our own better. The old rugged cross that brought us salvation. I am ready. Ziga As you know, that time, that moment, ki ken kobe bido meribe. Wait one brother, wait one brother. God has enough here.
Some mother. Jesus wee gba ọbara Nwachukwu anyị ejebe n'ebe afọ anyị ga-aya another chance and the new favor ọ bụrụ na eje n'ukwu obe nwaanyị a ga ekulu nwa ọ bụrụ na eje n'ukwu obe ihe ọmgbaghara onye achụpụla achụpụ ga-abụ eze ọ bụrụ na eje n'ukwu obe o nwere oge n'igwe na-enye mmadụ n'ukwu obe ọ kwa ebe anwa ka a chụlụ aja ikpeazụ ọnya ka eji wee sị it is finished everything is settled that your ugly condition has come to an end onye nwa ka o ji wee kwubie o kwubi ka ọ wee nye gị ndụ ebe ebe Nwachukwu ngwanụ anyị azọnye njem ike nke ukwu obe imechie na gị banye na mmụọ dịka ọgụ n'ahịa mkpamkpa na-agba na Calvary ihe isi ike na-eme na Golgotha ọman of Calvary ebilitela ienu na mgbawa ọnya ọman of Calvary nọrọ na mmụọ ka anyị jee n'ukwu obe achọrọ nke ọbara nke ukwu obe tụsa mmadụ elue n'ukwu obe ọbara dị n'aka ga-atụsa mmadụ ọbara si n'okpogo ga-atụsa mmadụ ọ bụrụ na erue n'ukwu obe ọbara dị n'ụkwụ ga-atụsa mmadụ ọ bụrụ na elue n'ukwu obe ihe dị egwu ga-eme na Calvary because the man of Calvary ọnya bụ dike ọgụ nọ na Zion ọnya bụ dike ọgụ akpọrọ n'elu obe ihe eji wee kpodie n'elu obe bụ ka ị wee nwee ndụ ebe ebe ngwa mechie anya gị ebe ọbụla ị nọ o nwere ikuku na-eku na mmụọ ikuku ọsị n'ukwu obe wee na-abịa ngwa ngwa akpọrọ rie n'obe ngwa ngwa akpọrọ ntu n'aka ịgbawa akwala kpọbie ọkpụkpụ kpọbie ọ maka nzọpụta nke mmadụ o nwere ndị ga-anara anointi ndị na ya for all and freedom tata ịnọ ana m erunye ọbara nke dị n'aka nni ọbara si n'ike nke ukwu obe nke aka nni n'isi ndị nyanya nọ n'ebe a kedu nyanya ekwe ngwọta let the anointing for healing move let the power of healing move ana m erunye ike nke ukwu obe ara m ashike ọbara anwa nke akpọrọ n'aka ekpe o nwere onye n'ebe anụnwa n'ebe akwa alili o nwere onye n'ebe anụnwa eji ngozi ya n'ụwa mmụọ o nwere Nwachukwu n'ebe anụnwa chee n'olili anya dịrọ o nwekwara ike si n'aka ekpe wee na-apụta akpụrụ jesu ntu n'aka ekpe ọbara wee rupu onye ka a na-akpụ ntu a tinye aka n'aka gị ebe anwa ka ifeife mere jesu yes tinye aka n'ozi obe kedu ndị a na-akpụ ntu a ngwa ome pop hei aka na-abụ hei aka na-abụ ọ na-abanye ọ fọrọ obere ka ọ kụpụ akwala ọ ga-abịa n'osisi obe ọ ga ya I can feel the pain let the anointing flow kedu Nwachukwu nọ n'ebe a ọ bụrụ na ikpebigo na ị ga-adị asọ ngwa tinye aka gị n'osisi a nara ike apa ọ bụrụ na ikpebigo fọrọ enu beginning hei chineke nna na-achọ another passion. He got another passion. He got another passion. He got another passion. Anya jebe na Calvary. Chesa kwa kagina bo. Hey, ebeso ha ha bole ntuo. Ebeso ha ha bole ntuo. Imechi ani chesa ali kagina bo. Ebeso si bole. Ebeso si tide ntuo. Hey, o mo renda na bole na kanni. O mo renda na tini na kanni. Ntu cha Calvary. Hey, apa Calvary o ba na kamar. Yes, ndi mozi. Abia by the count of three. Oh, when done, I'll be in a candy. Let the anointing flow. I can't get better for go for. Send Pio. I can't send Pio now, Barbara. Or yet, I'll buy another stigmatist. Itata. Another stigmatist. On Abanakan, you're Abanakan. By the count of three. One, two, three. Pump. Hey, pump. Oh, buddy. Yes, Lord. Can nobody watch it like you? Can nobody watch it like you? And I'm going to know you. For total repentance, Obanakebe. Hey, ne papa. On va tout passer à nos six gobe. Tout passer à nos six gobe. By the count of three. One, two, three. Power. Onye ka na abonya nuku. Kadu watch kusolo lupu nana. Kadu onye solo lupu nana. Ndi mozi abia. Ana ebuta apaje Jesu nuku. Apaje Jesu nuku. O were ndi ona aba nuku. Ngba na ewe nuku genu. Yi mechi anyi na ewe nuku genu aberu. Aha. Imechi anyi na ewe nuku genu aberu. Yes. Na ewe nuku genu abo. Nasi anan. Nasi anan. Now, Papa, no put Jesus. Hey, Papa, put Jesus. I better want you. Honorable Nations. Order. Yes, Ikapa. 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 Ha, Apa na chon diolo. Apa Jesus, na chukene diolo tata. Atra mande basoziyoma. Mandi Jesus upe. Wena basoziyoma. Mandi Jesus. Ezi bondo. Wena basoziyoma. Mandi Jesus Bible. Oya nasia. Ikapa. Haraba sheke. Urubushkendo. Rubushke. Nasia. Upogenabo. Urubushkendo. Leprasunda. Rama shenderabo. Oh, Jesus, my brother. Abba Nancy Major, Jesus, my brother. Daddy Bayara. Use me. Let the power of miracle flow. I'm waiting for miracle, Abia. What you want to go? Hey, triple blessing. Most of the Trinity. I'm a boy, Catano to the Inquisitor, Goof, Wobber. I don't know to the Inquisitor, Eta. Power. By the count of three. One, two, three. Power. Hey, oh yeah. In the chair, it is not again. Power. It is not again. You see. I'm going to flow. Power in the cross. Power in the cross. Power in the cross. Power Rosetende, Rebo Sundorobo, Remaya Dayaba Sundayaba, Oleke Yenderebo, Lebroko Sundayama, Lakayandayabaskende. Hey! Hey! Ungwachiniali akagina benu. Chiniali akagina benu. Oh, acho nke baba obara Jesus. Na baba obara Jesus. Na baba obara Jesus. 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 Na baba obara Jesus. Baba obara Jesus. Baba obara Jesus. Na gbe ona gbe.
Obara Jesus.
Ona apona mo ona gbe.
Obara Jesus.
Oge ya reba oge ya reba. Oge ya reba oge ya reba.
Obara Jesus.
Marga hota obara.
Obara Jesus.
Marga hota obara. Marga hota.
Obara Jesus.
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga
hotobara Jesus
Marga
hotobara
Jesus Marga hotobara
Jesus Marga hotobara
Jesus Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara Jesus Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus
Marga hotobara
Jesus Marga hotobara
Jesus Leanda Yaba Makuri Masinderebo. Holy Bush, shake and nọrọ na mmụọ mechie anya gị ọbịa ọbịa O nwere ndị mmụọ ozi na-eche gị ọbara a n'ọnụ. Yes, ọbịa. Ọbịa. Power. Ike dị n'ọbara. Okwu oke osimiri ka ọ bụ, ọ dịdanye onwere onwe ya. Kedu nsogbu ahụ ịbụ wee ebe a? Ọkwa ọbara bụ oke osimiri, onye danye, onye dara onwere onwe ya. Ọbara bụ oke osimiri, onye danye onwere onwe ya. Nwaanyị agadanye na ya ọtụrụ ime. Mmeri dị n'ọbara abịa, ọbara ọgbụgba ndụ. A na-enwe ọgbụgba ndụ ọfụ n'ime mmadụ. Nwa Chukwu anụnwa pịtọsịla onwe ya na njọ. A na-enwe ọgbụgba ndụ ọfụ. Ọbara Jesu Kristi ka eji agba gị ndụ. Jesu na-agba gị ndụ. Ọbịa. Onye ka ndị mmụọ ozi na-enye ọbara? Kedụ onye n'igwe na-agbaghara ọnọdụ? Ọnwa ndị a na-agbaghara ọnọdụ n'ime ọbara a. Etu o si wee gbanwere Jabez ọnọdụ. First Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez tiri mbụ wee sị, "O Lord, expand my borders that your hand may be in what I'm doing." Onye na-adị ka Jabez? Hey, ọbịa. Ole shekende rebo, reba sundaraba. Mgbanwe dị egwu n'ime ọbara. Onye ka a na-agbanwere ọnọdụ a? Ngwa febe aka gị na-abụ, ikuku abịa. Ndị mmụọ ozi abịa. Ike mmụọ nsọ ewere ikuku wee bịa. O na-etinye aka na nsogbu a. Nsogbu e chere na olileanya dị ọzọ. It is settled. O nwere ikuku ọma na-abịanụ. Febe aka. Ọkwa mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ ekupu ume. Welcome the Holy Spirit. O kupu ume. Agụnụche mba ekupu ume maka nwere onwe mmadụ. O kupu ume. O nwere ndị agụnụ ọkụ na-arụ. The fire of holiness must be on. Kedụ ndị a na-etinye ọkụ a? O nwere ndị a na-etinye ọkụ a dị mma nsọ. Anọghị mmadụ agụ na-adị abịa. O nwere ọkụ mmụọ nsọ na-etinye mmadụ na-arụ. Ikuku ọma. O nwere ọkụ na-ebulite Nwachukwu elu. Ọkụ na-ebulite ndị ogbenye elu. Ọkụ na-ebulite ndị na-enwere olileanya elu. Holy Ghost. Power. Na-efe aka. Anointed na-abịa. Let anointing blow. The wind of miracle. O nwere ebe a na-atụnye na mmụọ. A na-ezikwa m akara aka mmadụ atụchila atụchi a na-atụnye. O nwere onyinye adị masị mmadụ a na-atụnye. O nwere onyinye amara mmadụ a na-atụnye. Ede igwe abịa. Yes, na-efe aka ọbịa. A na-atụnye. Onyinye amara mmadụ na-atụnye. O nwere ndị a na-enye onyinye eji ahụ ahụ. Onyinye eji afụ afụ. Hey, ọtụnye. Visionary gift mmadụ eji ata. Visionary gift mmadụ eji